sauce them you.
White family stars. What are them crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Urgona Jesus mango big man problem them deep brains I'm just here but ten ha tomato tenga brain tang tambora sika tenga kana ndiga choka ndo shikanika tenga famba tsamisi maleka tenga munhu akava tangiti acheka tenga doko nambora rampin tenga marara ndichisa mten tenga gore rine mazuva 15 tenga kuchanya mambishi titi chicken tenga pega boots mumu saro tenga ugeza nino geza nedoro tenga kubudamba nchirova sparo tenga kurota gudori chienda uchikoro tenga kutofura sora zemombe tenga kubikira sadza mumukombe tenga kuti kuna baba ndiri muombe tenga munhu akapuma ndichiti rombe tenga brendang tambo rasika tenga kana ndiga choka ndo shikanika tenga famba tsamisi maleka tenga munhu akava tangiti acheka tenga doko nambora rampin tenga marara ndichisa mten tenga gore rine mazuva 15 tenga kuchanya mambishi ndichiti chicken tenga ndikatsamwa ndo shicheka cheka kana kumbobata tenga ndichiseka Chakapia bairo zieka Unwa poise indo aswera ndagaspika Uwana dem kurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr chibango, temako,
lenga, brendang tambora sika, lenga,
kana nega choka ndo shikanika,
lenga, famba za misi maleka, lenga munu akavata nchiti ya sheka,
lenga,
doko na mborara mpini, lenga,
marara nchisa mteni,
lenga, kore rine mazuwa 15, lenga, kuchanya mambishi nchiti chicken,
lenga,
peka putu mumu soro, lenga,
ukeza nino kesa nidoro, Kutofura sora ze mombe
Penga
Kubikira seza mumu konde
Penga
Kuti kuna baba nrimu ombe
Penga
Munu akapuma ndichiti rombe
Penga Brenzang tambo rasika
Penga
Kana ndiga choka ndo shikanika
Penga
Famba za misi meleka
Penga
munu akavata nchiti ya sheka
Penga
Doko na mborara mpini
Penga
Marara nchisa mteni
Penga
Kore rine mazuwa 15
Penga
kuchanya mambishi nchiti chicken
Penga
Jika za mwando
Bata denga ndichiseka
Ah,
chaka pia pairo sieka Unwa paise ndo aswera ndaga
sika Uwaleta mkurrrrrrr
Ngoma resh kurrrrrrrrrrrrrrrrr Smara smart Smango
to
Kunyangwe ni chipenga ka
Chimako
Kani wangwe wano wandorango biga so
Tenga
Big Joe
Tenga
Fancho
Tenga
Iso
Tenga
Mr. Waiso
Tenga
Junior Shumba Italian.
Tenga
Nema fans, yes,
Tenga
Pane umwa mnu wa Sarah, so Sosta, ndi kaucha